Osana mwaka Daudi Ochengo kendo timo madongo Onigira nyisi wanene Beise winjo umyesu Osana mwaka Daudi Ochengo kendo timo madongo Onigira nyisi wanene Wanwabiro yesu kawakakawan Nisiswa gimononi Nipandwa evo bwombi Choche madongo bwogo chonyo pile Ebola nyore kaurumo Kawano korona odonjo Wachonka nyehui Wachonko nyore kumadingwi Wachonka nyehui Kanis niki madongi loro Chumure ajena degi kihonko omakowa ya erodwa wantongi mwagiyo ni wangi yesu otelo to waluo bange en okumbawa onge gima waluoro yesu en okumbawa Chenge, ekapoli bende no chenge, toka pena ukano chope, no chenge duto no wije, epinga lili no chenge, ekapoli bende no chenge, toka pena ukano chope, no chenge duto no wije, wanwabiro yesu kawakakawan. Siswa gimononi Nipandwa evo bwombi Toche madongo bwogo chonyo pile Ebola nyore kaurumo Kawano korona odonjo Wachonka nyehui Wachonko nyore kumadingwi Wachonka nyehui Kanis niki madongi loro Chumure ajena degi kihonko Omakowa ya erodwa Wantongi mwagiyo ni wangi yesu Otelo to waluo bange okumbawa onge gima waluoro yesu okumbawa Cheko mako u Tojoga milongo gimila Obiro kendo bolo renyima To ana winju kendo na resu yesu Geragi to cheko mako u Tojoga milongo gimila Obiro kendo bolo renyima To ana winju kendo na resu yesu Wanwa biro yesu Kawakakawan Siswa gimononi Nipandwa evo bwombi Toche madongo bwogo chonyo pile Ebola nyore kaurumo Kawano korona odonjo Wachonka nyehui Wachonko nyore kumadingwi Wachonka nyehui Kanis niki madongi loro Ya erodwa Chumure ajena degi kihonko Omakowa ya erodwa Wantongi mwagiyo ni wangi yesu Otelo to waluo bange En okumbawa Onge gima waluoro yesu En okumbawa rimononi ipandwa ebo bondi toche madongo bogo chanyo pele ebo na nyore kaurubo kawano koro na odonjo wachonka nyehui wachonko jore kumandingi wachonka nyehui kanis niki madongi loro ya ebo dhuani wachonko re Oh, yeah.